kanti busu bantu baselaphena tine gazi labogu Mama wam gomye wabo Dikule ndibathe njo maxesha onke Indlela benzanga izinto Iyindlela ebekekileyo enobuchule Umama wam ngomnye wabo
Jonga na makwati, hai si chusi sao.